Blup, blup.
Whoop, whoop, whine.
Whoa, whoa, whoa.
Whoa.